That's DRT. Hey, 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 yeah. You go on the bed.
Sema unanipenda unangapi. Vilo linambia unaishi wapi. Pesa una, una magari mangapi.
Pagawa mimwezako vumilivu sina we haya takuganda kama rubani we wako chawa kweli mapenzi ni